And you didn't want some idea of some neighbor, my brandy friends, a restyles or no, no, draw celebrities, and they waiting an animal one, sir.
Arawo sema abeto jwane se abranti a wodwi enipa mfonyini aye frenu Emmanuel Preku adodo ona nim ne se real stars se se watwa nananom nsiedo enche bia na beto dwa se abranti e wanya brabo mu kokram aye namso emomanfo ejiji sika ma no emo wonya sika no nyina ne sika no ohia eye iro empem aduanan enipa pii ene namso ekeka wonsa se edebo ano ana oba panyina wodi kan e wo Ghana ha Ghana mampanyina na dan kwa kufuado eyere bebere kwa kufuado enso ekoma ne sika ne mu dollar empem aduano se beya wo beti mi edia bua ne ho anso ho a enipa bia wo ye titiri e wo Ghana ha nso e ba ba fonte tan kese nso e be prisika edema abranti se be ya wo betimi akwakwasa ne ho yade na nso esanse owo okrade a enkwantimi ngenti abranti ne kopre ne nkwa e wo India manmu a anyeyi sisi e ye kasa edie otwo no nanom nsiedo